Lazima ni introduce kwa kijana mwingine mbaya sana hapa Nairobi. Na huyu jamaa amekuwa kiniambia tunarudi jingo yake. Sema na kumprove wrong, mzee atakalea kuja yani muimbe song yake leo asikie. Uko ready? Pombe sigara.
Storyteller.